started a vacation. Yeah! Where's the toilet? Let's go to the airplane. Let's go. Let's go.
Hands up.
Hands up. And where is she? Where is it? Let's go. I sick you with it. We're here at the mountain. Whoa! Mountain! We love mountain. We love. Oh, I will drag you. Okay. I brought you now because of you. I'm home. I love it. Bad idea. We're gonna escape from this prison. Yeah. Okay, dance for. Da 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 da